Dawai kaze mwese mu kiganiro kanguka izina ryanje ni Chris Ndikumana uno munsi turi ku munsi wa kabiri nashaka kuganira n'abantu bageze ahantu wumva ko badashobora gukemura ikibazo cyabo ngira bamwe muri mwegere amaze kwashikira ahuba imbere y'ikibazo ugakoresha uburyo bwose ushoboye ugakoresha ubwenge bwawe bwose ugakoresha ingufu zawe zose ugakoresha abagenzi amahoration abo muzina nye bose ukicara ukiyumvira ugakoresha ingufu ivyuzi vyose aho ushobora gushikira hose ukumva ko vyanse ukabona ikibazo kiracari imbere yawe nashaka nakubwire ko aho hageze ukwiye gutahura yuko atacishoboye wenyene ni ukwiye guca bugufi ukamenya yuko ivyo ushoboye vyose ubishobozwa aho rero maze kuhagera n'ikintu gikomeye cyane kumva ko ushobozwa atari wewe uvyishoboza ikibazo cyose ufise uzosenge uvuga uti mana shoboza kiravyo nshobora ingorane dukunda kugira abantu nuko iyo ushoboye ikintu umva ko ari wewe ari inkomezi zawe nakubwira yuko ivyo washoboye gukemura ibibazo byose washoboye gukemura si inkomezi zawe ahandiko mbwira abantu bari kwaca mu bihe bigoye utabona nge nizobivamwo utabona umuryango wo gusohoka ariko ijambo ry'Imana ritubwira mu Bafilipi 4:13 Philippiens 4:13 ngo nshobozwa vyose n'uma inkomezi nagenda kubwira ko uwuguye inkomezi nimba ari ndiho nta kintu na kimwe kimunanira kenshi tuyaza ngo ahasi shobora kuharengana kuko inkomezi zanje zirafise aho zigarukira nivyo inkomezi zawe zirafise aho zigarukira ubutunzi bwawe burafise aho bugarukira ubwenge bwawe burafise aho bugarukira ariko no kumenya yuko nimba ushobozwa nandiho ni kuvuga yuko ivyo wewe udashobora arabishoboye arabare mu madeni menshi cyane batabona ngene bayavamwo ariko Imana yaremye isi n'ijuru niwa yizera izo gushoboza kuva muri ico kibazo kuko ushobora vyose Imana niyo iganza isi Imana niyo yaremye isi Imana ifite ubushobozi isi yose iri mu kiganza cayo nta kintu na kimwe cananiye Imana ya Abrahamo Imana ya Isaka Imana ya Yakobo nakubwire yuko ibibazo urimo irabizi yabimenye utarabibamwo iyo ni inkuru nziza ku bantu bamwe bamwe batari babizi ikibazo uri kuracamwa muri kano kanya ndiho yakimenye imbere yuko ico kibazo gishika mu buzima bwawo ni vyiza ko uvyumva gucyo gira bigutera intege umenye ko ata surprise ntiyatunguye Imana Imana ntiyayitunguye kuko yari ibizi yabimenye kuva kera imbere yuko bibaho yari ibizi cyo nce kintu rero nshaka mumenye yuko Imana izubuzima bwawe bwose Imana ibona vyose Imana ishoboye vyose nero ntuso kwihebura abantu bose mukomanyiviza mukomuri todomba kwera ibibazo mukomura camo bya bibazo byo mu rugo bya bibazo byo mu gihugu umurimo ushobora kuba uri mu gihugu kirimo ibibazo vyinshi bituma widodomba ushobora kuri mu muryango utuma widodomba ushobora kuri ukora ahantu utuma widoga wumva yuko atakazo zufise harabari ko aranyumviriza bifuza urupfu kwifuza urupfu kandi uzimana natana kugire ko Imana irashoboye ushobozwa vyose n'uguye inkomezi mbega ndaguye inkomezi kumbura hari umuntu yaragufasha yaguhevye ariko nimba yaguhevye Imana ntiyaguhevye kuko wewe ni wayizera Imana numwizigirwa iri fidele numwizigirwa niri kuraguheba ishaka ko ushira maso kuri yo ukura maso ku bantu ukura maso ku misozi ukura maso ku bintu byose ari wishimikije wumve ko atana kimushoboye kubgawe ari kushobozwa vyose n'uguye inkomezi uguye inkomezi ninde nimba ari ndiho rero ni inkuru nziza kuri wewe ntusure kwihebura hindura amasengesho hindura inyifato hindura imvugo ugira ivyizigiro nivyo ntibica bihera ubunyene kumbure jozo sura kuri ico kibazo ushobora kumaza iminsi ibiri udafungura ariko Imana irakubona Imana irakuzi Imana irakumva niwihebure ari Imana mwijuru ikukunda kandi gufite imigambi myiza rero nashaka gutera intege abantu bose bihebuye wowe utagisenga abantu batagisenga bahevyo gusenga warusenga waruvyuka mu gitondo gasenga warabivuyemo harabatagije no gusenga gura nabandi ba Kristo kwera bavuga ati iyo mana je yarampevye ayo majambo yo kuvuga ngo mana wa mpoyiki ntuzosure kuyavuga wizera ntegire umwana w'Imana azosavuga ati wa mpoyiki nakugize iki ije bibazo nibikeneye kwazi Imana ahubwo Imana ikeneye ko uyizera uyigira uti wewe wandemye urazi ibiko biraba vyose ejo muri kanguka yejo twavuze ngo Imana ikuzi wese ikamenya n'igitigiri cimishatsi yawe n'ukuvuga yuko ubuzima bwawe bwose buri mu baboko y'Imana reka kwitotomba rero izere duzije urya mashimwe ushime ibyo utarabona kuko wizera ko Imana itivuguruza kandi wayizeye wese ntazomaramara izo gucinzira ahaboneka ko hadacika inzira yo izocinzira tugeze mu mwanya w'inyigisho turakomeza inyigisho y'igitabo cya Samueli turi kuri Samueli wa mbere cya gatanu en Samueli chapitre 5 nashaka gusubira kubabwira yuko icyo ndiko ndakora niko ndabafasha gutahura bino bitabo byo muri Bibiliya ariko ni vyiza ko usoma ibice vyose kuva ku cambere nize ko mwabisomye bashasha mu bisome kuva ku chapitre ya mbere cy'icambere cya kabiri cya gatatu cya kane cya gatanu ubisome vyose jewe ico nkora ndabafasha gutahura ico ijambo y'Imana rikora yavuga ngaha cyane cyane ico mpwe mu Imana ashaka tutahura uno musi mwisezerano rishasha kuko ntacyo byo kumanira ko usoma zino nkuru zo mwisezerano rya kera nkuko ari histoire canke kayise gusa ariko ni vyiza ko ubisoma ukumva ko arico ushobora kwiga uno musi gushikutwa turabona ingene Imana yashavuye canke yarakaye kubera ivyaha cyakozwe na Eli n'abahungu biwe hanyuma hakacagwa inkuru kizimbi zica icyaha cyose kandi inkuru kizimbi canke consequence byo nukubimenya nubwo wihana nababwiye akarero ka Dawidi ngene yihanye kuri cyaha cyo kwica umugabo agatwara umugore wiwe Imana yaramuhariye ntiyamwishe ariko arakurikiye inkurikizimbi uwo mwana yavyaye yaruhiye gupfa kubera hariho inkurikizi kubyica Imana izoguharira niwihana wowe ukoranyiviriza icano agikora urihana Imana iraguharira ariko Imana iguhariye ntibisigura yuko inkurikizi z'icaha zitabaho zirahaba ariko abaguharirwa Imana yaguharira nkuko atavyo wigeze ukora ariko inkurikizi zirahaba ivyo rero no kubimenya ko inkurikizi z'ivyaha zirahaba ibindi bivuze kubera iki kuko abantu bakora icaha maka ni impaka babibona bakavuga ati ntaco naza kwihana agira ko icaha akumva yuko ijyagara akora ari bibi kavuga ngo ntaco ikanabikore hama ndihana umuntu akivuga gucyonye niweza ko ari ubwana mu mpemo enfance spirituelle ukiri umwana mu mpemo kuko ntushokinisha icaha cyangwa ukinisha Imana ngo ndihana oya icaha ni kibi icaha ni ikintu kibi urasaba kubwira inkomezi zo kudakora icaha ugasaba ubuntu bw'Imana bugushoboze kutagendera mu cyaha kuko icaha ni kibi ibibi byose dufite hano ku isi byavuye ku cyaha kuva Adam na Eva bakoze icyaha niho habaye amagogwa ibibazo byose tuzi n'ibiko biraba mu bihugu turimo sinzi igihugu urimo igihugu cyose urimo hari inkurikizi z'ivyaha byakozwe n'abakera aba bitangiye imbere muri ico gihugu hari ibintu bakoze bigera bakurikirana cyane mu muryango hari ibibazo biba mu muryango kubera ivyaha nico gituma waza gukizwa rero ukwiye kwihana ugasaba ubuntu bwo gushobora kunesha icyaha n'imigozi yose ivuye ku vyaha byakoze abandi rero na nasabye ko musoma igice cya gatanu chapitre 5 musoma igice cya gatanu nkuko mwavyumvise abahungu babiba Eli ukore babiri barapfuye nkuko umuhanuzi yari yavuze ivyo Imana yabwiye Samueli vyarabaye Eli yarapfuye isanduku y'isezerano iratwagwa isanduku y'Imana yaratwawe nico kintu gikomeye cyane cyabaye kitari bwigere kibaho kumva yuko isanduku y'Imana yatwawe n'abanyamahanga n'abafilisitiya cyaje ibintu bitari bwigere bibaho na rimwe nico gituma yavuze ngo ibizoba ngo abazovyumva aho zokumva imizerere mu matwi yabo numva yuko ntijyari bwigere bibaho na rimwe rero Samueli wa mbere cya gatanu tubona umurongo wa mbere kushobora kuwa kabiri abafilisitiya batwaye isanduku y'isezerano bayitwaye kubera iki kora bazi yuko irimo ubushobozi bw'Imana igihe cyose Israeli yazana isanduku y'isezerano yacinesha intambara zose atankomezi bafise ariko kwera Imana yacibagwanirira abafilisitiya bavuga ati rero ko dufise Imana yacu barase kigirwa Imana basenga akaba ariyo Imana yawe ati ko dufise Imana yacu ikabifise ubushobozi yaduhaye kunesha abanyisraeli kandi tuzi ko bakomeye Imana yabashoboje kwica abanyegiputa kuko je gihe giputa yari ya puissance du monde yari igihugu cya mbere gikomeye ku isi Israeli anesheje abanyegiputa bati rero ko Imana yacu ariyo Dagoni yaduhaye inkomezi zo kunesha abanyisraeli reka rero dufate ubujya bushobozi bwabo tubuzane hamwe n'Imana yacu nuvuye yuko bagira bafate ubushobozi bw'Imana ya Israeli babushira hamwe n'ubushobozi bw'Imana yawo baca bafata isanduku y'isezerano barayizana bayishira iruhande ya Dagoni byo mushobora kubisoma ku murongo wa mbere kushaka kwa kabiri ivyo rero biraba no musi ari abantu bari mu ishengero bashaka gukoresha ubushobozi bw'Imana bagashaka kubufatanya n'ubushobozi bwabo hari abantu bari mu mashengero bafise ibiheko bari mu mashengero bafise ibindi bintu bizera bagashaka kwifatanya n'Imana ntibishoboka cyo tuzobora ko bidashoboka Imana nishaka kwifatanya n'ikindi kintu nimba ushaka kubona ubushobozi bw'Imana izera Imana ureye kwifatanya n'ikindi kigwa Imana twarize nga gusohora ibigwa Imana byose hari ibigwa Imana wizera hamugashaka ko Imana yifatanya n'icyo bigwa Imana vyawe ariko kuye kushira amaso ku Mana yonyene Imana gaca ayishatse ntuyifatanye n'Imana yawe abafilisitiya bavanye iyo isanduku y'isezerano bayitereka iruhande bayijana mu nzu ya Dagoni Imana yabo ivyo renzo bananda bivuga ejo tubone ngene bidashobotse ubushobozi bw'Imana isanduku y'isezerano ntiyashobora kuba hamwe n'ikigirwa Imana kuko Imana irigenga nikeneye gufashwa n'ibindi bigirwa Imana ndiwe abahezagire mugire umunsi mwiza tuzokomeza ejo